twashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse gute njuti bakunzi bacu, ikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. Abategetsi babiri bakuru muri ONU bagabisha ku ngaruka mbi bavuga ko integuro y'itegeko yo kurungika bamwe mu bimukira mu Bwongereza mu Rwanda izogira.
Biratangaje kubona abantu bandenga bavuga ko bishobora guteza kanga, ariko nta kintu bakora. Ikiruta kanga se k'abantu bamaze imyaka
uyu ni Alam Kurarinda, ni cegera cy'umuvugizi wa leta y'u Rwanda. Muri make kandi, mu Burundi amafi yo mu kiyaga Tanganyika abandanya guhunga imicafu iri muri ico kiyaga. Zimwe mu ngaruka zimaze kwibonekeza zirimo igabanuka ry'umwimbu ku barovyi twabiteguye. Muri ano makuru turanagaruka ku mateka y'ingene Amerika yagerageje kuja kubohoza ingwati zari zifungiye muri ambasade ya Amerika i Tehran musangwe ikaze. Reka duhere ariko ku makuru agezweho hirya no ku isi, mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika irateganya kohereza muri Ukraine imfashanyo ifite agaciro ka miliyari y'amadolari nyuma y'uko umushinga w'itegeko ryemeza iyo nkunga y'inyongera wemezwa. Abakozi babiri ba Minisiteri y'Ingabo ya Amerika nibo babitangarije Ijwi rya Amerika. Iyo mfashanyo izakurwa mu bikoresho by'igisirikare cya Amerika izaba igizwe n'imbunda nini zirasa ibisasu byo mu bwoko bwa rokete byitwa HIMARS, ibisasu bya rutura, imbunda zirasa ibisasu bishwanyaguza intego birashweho n'ibisasu byazo, imodoka z'intambara n'ibindi by'ibanze bikenewe. Ababitangarije Ijwi rya Amerika ntibashatse ko amazina yabo atangazwa. Umuyobozi mukuru muri Presidensi ya Amerika yavuze ko hashize ibyumweru bike Perezida Joe Biden ategetse Minisiteri y'Ingabo kohereza ibikoresho bya gisirikare muri Polonye no mu Budage, ateganya ko uyu mushinga w'itegeko wo kongera inkunga igenerwa Ukraine uramutse wemejwe bahita bazigeza kuri Ukraine bidatinze. Umuvugizi w'ibiro bikuru bya gisirikare muri Amerika General Pat Ryder yavuze ko Amerika ishobora gutanga iyo nkunga itegerejwe mu gihe kibarirwa mu minsi. Yavuze ko iyo nkunga irimo intwaro zikingira ibitero bigabwe biciye mu kirere. Ku wa gatandatu, abadepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeje inkunga ingana na miliyari 95 z'amadolari igenewe Ukraine, Israel na Taiwan. Ni nyuma y'amezi abiri bamaze badashobora kwemeranya kuri iyi ngingo.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano abategetsi b'imitwe ya gisirikare muri Afurika y'Uburengerazuba bafashe bunyaga abantu harimo n'Abanyamerika. Byatangajwe na Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abafatiwe ibihano ni abayobozi b'ishami ry'umutwe wa Al-Qaeda ryitwa Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin n'abarwanyi ba Kiyisilamu bitwa Al-Murabitun. Ni ibihano byafashwe mu rwego rwo guca intege no guhagarika abafungira Abanyamerika mu bihugu byabo. Mu myaka ishize, ibihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba byokamwe n'umutekano muke uterwa n'abarwanyi ba Kiyisilam bashinze ibirindiro muri Mali kuva mu mwaka w'2012 bakwira mu karere ka Sahel kose, nubwo atahwemye gushyirwaho ingufu za gisirikare ku rwego mpuzamahanga zo kubarwanya kandi zitwara akayabo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Antony Blinken yemeje ko Minisiteri y'Imari ya Amerika yafatiye ibihano abayobozi barindwi b'imitwe ya Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin na al-Murabitun. Hagati aho, Minisiteri y'Imari yafatiye ibihano bakuru b'iyo mitwe babiri bari muri Mali na Burkina Faso. Icyo cyemezo cyafashwe ejo kuwa kabiri kirimo gufatira imitungo yabo iri muri Amerika no kubuza Abanyamerika gukorana nabo. Ubwato bwari butwaye abantu 77 buvuye Djibouti bwerekeza mu burasirazuba bwo hagati bwarohamye buhitana abantu 21 abandi 23 bararwa irengero, nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bimukira OIM. Uyu muryango uratangaza ko mu bari muri ubwo bwato harimo abana. Nubwo kabiri habaye hakaga nk'aka mu gihe cy'ibyumweru bibiri gusa. Abantu barirwa mu bihumbi bavuye mu bihugu byo mu ihembe rya Afurika, cyane cyane muri Ethiopia na Somalia, banyura muri Djibouti berekeza mu bihugu bya Arabia Saudite n'ibikikijwe n'ikigobe cya Aden. Bajyanwa no gushaka akazi nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bimukira OM ribitangaza. Abenshi birabananira bagahera muri Yemen aho bagorwa n'imibereho mibi. Abatari bake bagwa mu mpanuka zidasiba z'ubwato buvuye muri Djibouti. Tanja Pacifico kuri ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bimukira OIM muri Djibouti yavuze ko umubare w'abapfuye ejo kuwa kabiri wazamutse kuva kuri 16 bari bavuzwe mbere, abandi 33 barohowe. Yavuze ko abo barohowe n'abitabye Imana bose ari Abanyaethiopia. hashize ibyumweru bibiri ubundi bwato butwabanye Ethiopia 38 buruhamye. Tukiri kuri iyo nkuru irebana n'abimukira, abimukira batanu barimo n'umwana baguye mu mazi y'inyanja Antarctica agabanya Ubufaransa n'Ubwongereza. Bageragezaga kwambuka binjira mu Bwongereza ejo kwa kabiri nyuma y'amasaha make icyo gihugu cyemeje amategeko yo kohereza abasaba ubuhungiro mu Rwanda mu rwego rwo guca intege abigabiza ingendo zishyira ubuzima bwabo mu kaga ngo baze muri icyo gihugu. Abantu bagera ku 112 bari muri ubwo bwato bwari bwigabye muri ayo mazi anyuramo amato menshi, hashize akanya bomotse bafatwa n'icyumba, bamwe batangira kurohama. Abakora ubutabazi baruhoye abantu 49, bane muri bo bajyanwa mu bitaro. Abasigaye bagumye muri ubwo bwato biyemeza kugera mu Bwongereza. Abimukira barenga 600 bamaze kugera mu Bwongereza uyu mwaka baje muri ayo mato mato yakozwe mu rwugara buzuza umwuka rukareremba hejuru y'amazi rushobora gushwanyuzwa igihe icyo ari cyo cyose n'umuhengeri mu rugendo rwo kugera mu Bwongereza. Umuryango w'abibumbye uratangaza ko abantu barenga 50,000 birukanywe mu byabo n'intambara z'amoko mu majyaruguru ya Ethiopia. Fidel Niyongabo.
Iyo ntambara yadutse mu gihe makungu yerekanye impungenge ku ruhagarara n'ubwicanyi biko bikorwa n'abagwanyi bava mu ntara zitacana waka. Itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP ryatangaje ko iyo ntambara yabaye mu mpera z'indwi irangiye mu bice bya Alamata na Raya, Zata na Olfa. Leta mu ntara Amhara mu ndwi irangiye yaragirije inteko z'umuhari Tigray People's Liberation Front TPLF mu mfunyafunyu uyoboye intara ya Tigraya ko zateye akarere ka Alamata hamwe n'ibindi bice uruhande rumwe rwose ruvuga ko kagwegukira. Umunywanyi akomeye w'umuhari TPLF anayoboye leta mu ntara ya Tigraya mu butumwa mu ndwi iheze ku rubuga X yavuze ko intambara iherutse kuba ari igikorwa cy'abansi b'amasezerano y'amahoro yatewe kwiga ikumu mu gisagara cha Pretoria muri Afrika y'Epfo mu mwaka w'2022. Ayo masezerano asaba inteko za leta ya Ethiopia kuva mu karere ka Alamata. Inteko zo mu ntara ya Amhara zigaruriye ako karere kari mu manuko w'intara ya Tigraya mu ngwano yamaze imyaka ibiri hagati y'inteko za leta ya Ethiopia n'izo mu ntara ya Tigraya.
Geoffrey Mutagoma urakoze kuri amakuru yose baduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza ayo mumvise na yandi rero mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube ya True Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Inama nshinga mateka y'Ubwongereza yemeje itegeko ryo kurungika mu Rwanda abimukira n'abasaba ubuhungiro. Abambere bashobora kuzushika mu Rwanda bitarenze mu mezi atatu ari imbere. Menyesha makuru Temisokle Mutijima yadutegura inkuru ikurikira.
Mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira uyu wa kabiri nibwo inteko nshinga mategeko y'Ubwongereza yatoye umushinga w'itegeko werekeranye no kohereza mu Rwanda abimukira n'abasaba ubuhunzi mu Bwongereza. Ni nyuma y'impaka zari zimaze imyaka isaga ibiri haba mu nkiko ndetse no mu nteko ubwayo. Ni impaka zari zishingiye ku kumenya niba u Rwanda rutekanye ku kuba rwakwakira abimukira. Avuga ku itorwa ry'uyu mushinga, Bwana Rishi Sunak, minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, yatangaje ko yatari intambwe itewe igana imbere gusa ahubwo ari impinduka y'ingenzi mu gushaka ibisubizo ku kibazo cy'abimukira. Uyu mutegetsi yagize ati twatanze umushinga w'itegeko ryerekeranye n'u Rwanda ngo tubuze ingorwa z'abimukira gukora ingendo ziteje akaga ndetse tunahagarika ubucuruzi bw'amatsinda y'abagizi ba nabi bazinyunyuza imitsi. Itorwa ry'iri tegeko rizatuma ibyo tubasha kubikora no gusobanura neza ko niba ujaha binyuranyije n'amategeko utazabasha kuhaguma. Yongeyeho ko intego ubu ari ugutangira kugurutsa indege kandi yizeye ko nta kintu na kimwe kizitambika iyo gahunda yise iyo kurokora ubuzima. Nyamara ku ruhande rwabo, Bwana Filippo Grandi, umukuru w'ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR, na Bwana Volker Turk, komiseri mukuru w'akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bwa muntu, barasaba leta y'Ubwongereza kwisubiraho ku mugambi wayo kohereza abimukira mu Rwanda. Aba bategetsi bombi bavuga ko ahubwo Ubwongereza bwagakwiye gufata ingamba zifatika mu gukemura ingendo zitemewe z'impunzi n'abimukira hashingiwe ku bufatanye mpuzamahanga n'iyubahirizwa ry'amategeko mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu. Itangazo ryaba bategetsi rivuga ko yaba umushinga w'itegeko ubwawo ndetse n'amasezerano u Rwanda rwagiranye n'Ubwongereza byombi bidakuraho mu buryo bufatika ibyuho mu kurinda impunzi byari byagaragajwe n'urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza. bakavuga ko mu gihe itegeko ryakwemezwa rizatambamira inkiko zo mu Bwongereza kuko bazagenzura neza no kuba hari ibyemezo zakuraho. Ibyo nabyo nk'uko aba bategetsi babigarutseho bizasigira abasaba ubuhunzi umwanya muto cyane wo kujurira kabone niyo baba bugarijwe n'akaga gakomeye. Bwana Filippo Grandi ati iri tegeko rishya riragaragaza indi ntambwe Ubwongereza buteye bwitaza umuco bwahoranye wo gutanga ubuhungiro kuba bukeneye ari nako buhonyora amasezerano mpuzamahanga arengera impunzi. Uyu mutegetsi yongeyeho ko kurengera impunzi bisaba ko ibihugu byose atari ibituriye hari ibibazo gusa byubahiriza inshingano zabyo. Ati iyi gahunda igamije kwivanaho inshingano zo kurengera impunzi, gupfobya ubufatanye mpuzamahanga no gutanga urugero ruteye impungenge ku rwego rw'isi. Aba bategetsi basabye Ubwongereza ko bwagirana ubufatanye bufatika n'ibihugu impunzi n'abimukira banyuramo hakongerwa uburyo bwo kubarinda no gutanga andi mahitamo afatika. Bwana Turk yagize ati mu kwihunza inshingano ku mpunzi, kugabanya ububasha bw'inkiko mu Bwongereza bwo kuba zasuzuma zikavanaho ibyemezo, gukuraho uburyo bwo kurengerwa n'amategeko mu Bwongereza no kugabanya iyubahirizwa ry'amategeko y'imbere mu gihugu na mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu ku itsinda runaka ry'abantu. Iri tegeko rishya riratambamira bikomeye ubutegetsi bugendera ku mategeko mu Bwongereza kandi riratanga urugero ruteje akaga ku isi. Uyu mutegetsi yongeyeho ko ari ingenzi mu kurinda uburenganzira n'icyubahiro cy'impunzi n'abimukira bashaka kurindwa kwivanwa mu Bwongereza ryose rikorwa habanje kubaho igenzura ry'imiterere y'ikibazo cya buri muntu, bigakorwa hisunzwe amategeko mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu n'arengera impunzi. Ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda ho itorwa ry'umushinga w'itegeko ryo kurwoherezamo impunzi n'abimukira ryakiranwa akanyamuneza. Bwana Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, ahari mu kiganiro amaze guha ijwi rya Amerika.
U Rwanda rwamye ruvuga yuko ibintu bya kamero bitatishije rwakoze uko rushoboka, guverinoma y'u Rwanda yakoze uko ishoboka kugira ngo mu Rwanda habe umutekano abaturage b'u Rwanda cyangwa se n'abanyamahanga bahabe mu mudendezo bafite umutekano. Ibyo ngibyo noneho byemejwe bikaba bitandukanye n'ibyo inkiko mu Bwongereza zari zemeje. Ni icyemezo rero ku rundi ruhande u Rwanda rwakiriye neza kubera yuko nibura ibihugu byombi bigiye kugerageza gushyira mu bikorwa uburyo bushya bwo kuba hakemuka kiriya kibazo cy'abimukira.
Kuri izi mpungenge zigaragazwa n'umukuru wa HCR ndetse na komiseri mukuru ushinzwe uburenganzira bwa muntu muri Loni, uyu muvugizi wa guverinoma yazise kunenga kudatanga ibisubizo.
Biratangaje kubona abantu banenga bavuga ko bishobora guteza akaga ariko ntagire ikintu bakora. Ikiruta akaga se k'abantu bamaze imyaka baruhama, ikiruta akaga k'abantu baraye barohamye ijoro ni ikihe? Ibyo ngibyo rero navuga ni nta magambo gusa avugwa mu myaka ibiri ko babonye ko u Rwanda n'Ubwongereza baba bagiye gushyira mu bikorwa igisubizo gica inzira nshya bo bagiye bashyizeho ikihe cya gisimbura se cyangwa cya cyunganira. Nta kaga karuta ababura ubuzima buri munsi abantu barebera.
Uyu muvugizi wa guverinoma y'u Rwanda kandi yabwiye ijwi rya Amerika ko u Rwanda rwo rwamaze gutegura ibisabwa bijyanye n'amategeko, ko naho bukera hagize abazanwa bakwakirwa nta ngorane.
Temitsokere Mutijima urakoze. Mu Burundi abarovyi baroba mu kiyaga cha Tanganyika bavuga ko umwimbu w'amafi wagabanutse cyane kuvaho amazi y'ico kiyaga atanguriye kwiyongera. Basobanura ko kubera imyanda ibandanya kuva hirya no hino amazi akandura, amafi abandanya guhunga. Ibindi kuri ino nkuru numenyesha makuru yacu Thierive Ndayishimiye.
Kera vya bicafu bisho bimanuka bikaca bizibira na hamwe zirirwa zirara tugeza kugira ingaruka
ashaka kubera iduka ry'amazi ubu mwimbo waragabanutse.
Abo ni bamwe mu barovyi bakorera ku myanya itandukanye ku kiyaga ca Tanganyika baganiriye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika, aho basigura ko muri kino gihe umwimbo w'amafi n'indagara ari muke cane bitewe n'iduka ry'amazi ya Tanganyika hari amazi igihe gibonekeza. Bavuga ko bitewe n'iryo duka ry'amazi hari imyanda igenda iva hirya no hino mu tugezi dutandukanye no mu banyagihugu ikamanuka mu kiyaga. Uko niko babisigura.
Iyo nkishi ziba hafi bakongera ikiyaga uburyo bw'imicafu nk'izi nkukura zimanuka kubera haba hariho nk'ibi byatu biri mu mazi bizikingire naho zugama kazi naho zigira gutya. Kubera vya bicafu bisho bimanuka bikaca bizibira na hamwe zirirwa zirara tugeza kugira ngo
ikibazo kirahari ku bijanye n'umwimbo mu kiyaga. Ayo mu bisanzwe barapfungutse buri kubera aba mu n'imyaka irenganye.
Uyu murobyi nawe avuga ko ubusanzwe amazi yo yabaye menshi amafi n'indagara habyaca biba byinshi mu kiyaga kuko zikunda amazi. gusa akavuga ko imicafu ariyo mibi cyane kuri izo mboga zo mu mazi.
Rimwe na rimwe abantu basanga batimyavu ahidategezwa gutabwa. Bamaze kuza kuyita nk'imunduzi byanditse zimanuka na wa mucafu mu Tanganyika. Rero n'amazi yo bari make ijya muri kagwa imanuka na wa mucafu. Ubu rero nk'ubu unyimbura ikoragwa ari nyinshi amazi ariko araduga. Ijya micafu ikiguma ngaha ku mufunda. Rero mu izo mboga nazo cyazihunguwe mucafu cyazihungira mu matenga mu gihe aho anatamu atamucafu ubuhari.
Abo barevye twaganiriye basigura kandi ko mu minsi heze hatarabiyo nonekara ry'amazi ya Tanganyika baronka umwimbu ushimishije ku buryo baronka amasandugu arenga umunani.
Kare amazi yaraboneka cyane nk'umuntu yashobora kuronka nk'amasandugu umunani cumi uko ariko uye umwimbu warafungutse aho usanga umuntu avuga ati narose rwose arose isandugu zibiri imwe asigaye mu ndo.
Ikindi uyu murobyi avuga gituma amazi ya Tanganyika abandanya gusa nabi ni uko imisozi ihanamiye Tanganyika yo mu Burundi usanga atabiti bikiharangwa iyo imvura iguye inkukura yose ikaruhukira muri Tanganyika. Naho ku bijyanye n'abafise amato akoresha igitoro mu kuroba bavuga ko ubwanwa bwafutse umunwa kuko usibye kuja mu mazi bakirirwa baroba bakabura no kuronka igitoro bibagora cyane.
Urumva cyane na cyane ubona n'igitoro dukoresha gisigaye kizije aho umuntu aza kukirondera akakibura yazana niyo bido agiye kukironda kuri sitasiyo bakavuga ati mwereka barubyine tuba kubera mukoresha amabido ngo duhereza b'imiduga ata twibaza natwe abarobye tibone natwe abarobye ubwo leta yobizi yuko mu gihugu cy'u Burundi hoba hariho abakoresha umwuga w'uburozi usanga turiko turarondera icamagendo kubaka ibiduye mu miduga kandi usanga nk'ibido yakugwa iri 180 uri kurayigura nk'ijana n'itandatu waza mu mazi ukasubura.
Ibyo byose basigura ko bibashira mu bukene budasanzwe haba mu miryango yabo ndetse nabo nyene ubwabo. Kuri mikro z'ijwi rya Amerika Inosa Banigwa n'inzigo umuhinga mu bidukikije ibinyabuzima hamwe n'ihindagurika ry'ibihe wagereranya ko amafi akenera kuba ahantu heza nk'uko umuntu akenera kubaho ahema neza.
N'ibinyabuzima rero biri mu kiyaga na cyane cyane nk'amafi birakeneye iyo mibereho myiza, birakeneye icyo kibano kimeze neza gifise isuku. Icyo gihe rero akaranga k'amazi kabaga twosekaye amazi akanuka biraheza bikagira ingaruka mbi ivyo binyabuzima biraheza bikagabanuka umwimbu wavyo uraheza ukagabanuka bimwe bigahunga ibindi bigapfa ibindi bikabura ingene bishobora kurondoka.
Banigwa n'inzigo anasigura ko ubwoko bw'amafi bwobwo akenshi burondokera ku nkengera z'ikiyaga bityo rero kuko amazi yo muri ico kibanza abanuka avuga ko zica zitaha zikomoka zikaja kurondera hari ubuzima bwiza.
Amafi burya arondokera ku nkengera ku mubari ukiyaga ku mubari wibenga nk'abajya bagira ibinogo bororeramo amafi nk'ubu uza gusanga nk'atari hake ukiyaga Tanganyika inkengera zacu zicafuye inkengera zacu zinuka inkengera zacu ziriko imicafi burane yitabora biragora ko amafi aronkaho yigwiziriza hacakurikira rero igabanuka ry'umwimbu zimwe zigapfa mbere cyangwa izindi zikagenda kurondera ahandi zishobora kurondokera.
Uwo muhinga sigura kandi ko ubuzima bw'ibinyabuzima biba mu mazi kuri ubu bugeramiwe cyane kuko amazi abandanya acafura umwimbu wabyo ukabandanya uba muke cyane. Ibyo nabyo bikagira ingaruka ku gihugu no ku bene gihugu bari batunzwe n'ibiva mu mazi. Cyerive ndayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali.
Jacob Zuma yahoze ari president wa Afrika y'Epfo yaraye ataye intsinzi ikomeye muri senare nkuru y'igihugu hamwe n'umugambwe wiwe aherutse gushinga witwa umukonto we sinzwe MK Mufunyapfunyo. Yatsinze umugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ANC wari warondeye kubuza Zuma gukoresha izina umukonto nk'ikimenyetso kiranga uwo mugambwe. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Zeno Ndayisenga umuhinga muri politiki yo ku mugabane wa Afrika ari Pretoria ku murwa mukuru wa politiki w'ico gihugu avuga ico iyo ntsinzi ya Zuma ivuze mu gihe amatora rusangi imirije kuba muri Afrika y'Epfo ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa gatanu uno mwaka.
Nibaza yuko kuba no basanzwe banga muri Afrika y'Epfo nta gitangaza kirimo cyane biragaragara yuko Zuma batari kumubuza yuko ashobora kwitoza kuko ukumubuza kwitoza byari guhava bizana akajagari nari ijya asanzwe bava mu bwoko bw'abazuru abazuru nabo akaba ari bo benshi nga muri iki gihugu hanyuma nibaza yuko MC itari kumubuza yuko akoresha ikimenyetso cy'umukoto we sizwe kuko Zuma nawe yaragize uruhagururerure cyane runini mu mugambwe MC kandi novuga yuko anashaka ibijanye ishami ry'abagwanyi yarirongoye umwanya muremure ugereranije n'abandi batwaye uyu mugambwe kandi n'umugambwe wagiye gushika ku butegetsi iryo shami ariwe akirirongoye no kuvuga rero abandi barigize bagumye bakorabora no mu gihe yari ari ku butegetsi bagumye bakorana neza urero kubona yahinduyemo umugambwe novuga yuko atari abantu bashasha yagiye kwigisha n'abantu bari basanzwe gukorana nawe na kintu novuga gitangaje kirimo MC rero kuvuga ngo igomba imubuze byari kugorana cyane kuko kumubuza byari kuzana kandi kajagari mu gihugu
umugambwe ANC uravuga ko uzokunguruza urubanza kuri iyo ngingo ya sentare nkuru mwibaza ko ari amahigwe bafise gutsinda canke mubona iyo ngingo ya sentare nkuru ihagije no kugwego bazo kwitwara mubona hari amahigwe ANC fise
na yuko naho ayo mahigwe yoboneka bigashika ANC igatsinda nkuko ndabije kubivuga byo shira iki gihugu amucuka kitameze neza mu gihe Zuma batomureka ngo yitoze bashaka na kwibutsa yuko imbere mwaka w'1994 igihe ANC ishyize ku butegetsi itwaye umugambi twabo na Mandela kiriya gihe abazuru ntabwo bari ku bwinshi muri ANC n'igihe Mandela ejo umugambwe tabombeki naho ngene abazuru bari benshi abazuru bagiye gutangura kwinjira muri ANC mu gihe Zuma se ku butegetsi kuko imbere yaho yaba Mandela yaba Mbeki bose bari mu bwoko bw'abakosa rero ntibababona neza ntibabiyumvamo neza kubera babona yuko arakarabo mu bwoko bwabo Zuma rero amaze gushaka ku butegetsi niho abazuru baje kubyinjira cyane muri ANC ubu rero avuye mu butegetsi garagaragaye yuko abazuru bipfuje gusubira mu gambwe bari bari ubwa mbere
nashaka ndababaze kubona azoshobora kwitoza aho ibintu bihagaze gushika ubu kuri iyo nsinzi mubona bizogira ingaruka iyihe ku mugambwe ya ANC n'indi migambwe iriko yitegura kwiyamamaza mu matora mu kwezi kuza
kubona Zuma azoshobora kwitoza nibaza yuko kubwaje bizozana icuka cyiza imbere n'inyuma y'amatora kuko mu gihe bari gushobora kumubuza aho bayemwo icuka kitameze neza haba imbere cyangwa inyuma y'amatora bibagire yuko mu myigaragambyo cyangwa mu migumuko yaheruka kuba igihe Zuma bari bamwitwariye bamwagiriza ibintu bijyanye na korupsiyo bafata ingingo yo kumufunga murazi neza yuko habaye akajagari muri iki gihugu akajagari katumye iki gihugu gitakaza amahera menshi rero mu gihe bari gufata ingingo yo kumubuza cyagaragara yuko hoje akajagari haba imbere cyangwa inyuma y'amatora ariko biragaragara icuka kizoba neza ariko izere cyinshi yuko icuka kizogenda neza
witegereje muri Afurika y'Epfo abanyagihugu na cyane cyane abakiri bato ubona abo bakandida bahagaze he muri iyo migambwe zohiganwa muri rusange
ugaruka ku bwinshi na cyane cyane ugaruka gwize novuga yuko ubu ruri mu mugambwe EFF iko Economic Freedom Fighters urongowe na Julius Malema ivyo nibaza yuko atawo bidira ufatiye yuko no mu makaminuza ubwo gwaruka amashyirahamwe y'abanyeshuri usanga arigo rudomira cyane ku buryo n'amasosiyasiyo ari mu makaminuza usanga arigo gwatsinze iyo habaye amatora gusa agahaze nuko ubwo gwaruka gacancane gwaruka ruri mu EFF usanga nago arugwaruka atakazi rufise
ndabashimiye cyane murakoze
nanjye ndabashimiye n'abari ko baratwumviriza
ijwi rya Amerika turandarize ku kiganiro Amerikana na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
naramutse neza ku itariki ya 24 y'ukwa kane 1980 abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagerageje kujya kubohoza ingwate zari zifungiye muri ambasade ya Amerika i Tehran. Operation yarafungiye kubera impanuka yahitanyemo 8 muri bo. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Ku itariki ya 4 ukwa 11 1979 abanyeshuri ba kaminuza bagera ku 3000 b'abanyayirani bateye ambasade ya Amerika i Teherani bafata bugwate abadiplomate 63. Abandi ba diplomate batatu b'Abanyamerika bafatiwe muri ministeri ya Iran y'ububanyi n'amahanga aho bari bagiye mu rwego rw'akazi nabo bashubijwe muri ambasade. Muri abo 66, 13 barekuwe hashize iminsi 8 kuri 19 y'ukwa 11 1979 hasigara rero 53. Intandaro mu kwa mbere 1979 revolisiyo ya rubanda yiswe na revolisiyo ya kisilamu yari iyobowe na Ayatollah Ruhollah Khomeini yahiritse ingoma y'umwami w'abami Mohammed Reza Pahlavi. Uyu yagiye mu buhungiro abaganga baza kumusangamo kanseri yari igeze kure. President Jimmy Carter wa Amerika yamwemereye kuza kwivuriza mu bitaro i New York mu burasirazuba bwa Amerika. Umuyobozi w'ikirenga wa Irani Ayatollah Khomeini yamusabye kumusubiza muri Irani kugira ngo bamucire urubanza kandi bamunyonge. Ariko mu gihe Reza Pahlavi yarakiri mu bitaro kandi arembye cyane, nibwo ambasade ya Amerika y'i Tehran yatewe. Abanyeshuri bavuga ko Amerika yanze gutanga Reza Pahlavi. Amaze kwijajara atarakira neza, yavuye muri Amerika aza kugera mu Misiri ariho yaguye ku itariki ya 27 y'ukwa 7 1980 yari afite imyaka 60. Hagati aho niko ibiganiro byo mu rwego rwa diplomasi byabaga hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran kugira ngo ingwate zirekurwe ariko bibi by'ubusa. Ingabo za Amerika nazo niko zarimo ziga icyo zakora kugira ngo zijye kubabohora. President Carter yafashe icyemezo kuri 16 y'ukwa 4 1980 abaha itegeko ryo kujya muri Iran. Iyi operation yiswe Eagle Claw, tugenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ijanja rya kagoma. Ijwi rya Amerika ziturutse mu nzira zitandukanye kajugujugu 8 n'indege 6 zo mu bwoko bwa Hercules C-130 zitwara abantu n'ibintu zahuriye mu butayu imbere muri Iran mu burasirazuba bw'igihugu nko muri kilometero 320 uvuye i Tehran kuri 24 y'ukwa 4 1980 bari bahise izina baziranyeho rya Desert One. Kajugujugu zagombaga kongera kuhanywera mbere yo gukomeza bakajya kurwana kwigarurira ambasade, kubohora imbohe no kuzitahura. Mu nzira bajya Desert One bafatiwe muri serwakira ikomeye cyane y'umucanga nk'uko zikunze kuba mu butayu. Kajugujugu ebyiri zahageze zangiritse cyane ku buryo zitari zigishoboye gukomeza, bituma abakomanda ba operasiyo nabo babona ko badashobora gukomeza misiyo. Babigejeje kuri Perezida Carter afata icyemezo cyo kubihagarika byose, ategeka abasirikare bose guhita bataha. Mu gihe kajugujugu imwe yari mihaguruka yagonze C-130 yari yuzuye lisansi yo kugaburira kajugujugu zose. Zombi zahise zifatwa n'inkongi y'umuriro ziragurumana, abasirikare 8 barapfa abandi 5 barakomereka. Bukeye kuri 25 y'ukwa 4 1980 President Carter yagiye kuri televiziyo abwira igihugu ibyabaye. Operation yari yabaye mu ibanga rikomeye.
Ninjye wifatiye icyemezo cyo kugerageza iyo operasiyo. Ninjye wifatiye icyemezo cyo kuyiburizamo maze kumenya ingorane zabaye. Ninjye njyenyine ugomba kubyirengera.
Perezida Carter yahojeje imiryango y'ababuze ababo n'iyabakomeretse, ababwira nawe ukuntu yashengutse umutima n'agahinda yatewe n'ubwitange bwabo. Yumvikanishije ko ataragamije gutera Iran.
Misiyo bari bagiyemo yari iy'ubutabazi, ntabwo yari igamije gutera Iran, ntiyari igamije gutera abaturage ba Iran, ntiyatewe n'urwango urwo ari rwo rwose kuri Iran cyangwa abaturage bayo. Nta munyayirani n'umwe wayiguyemo.
It has caused no Iranian casualties.
Ingwate zamaze iminsi 444 zarekuwe nyuma y'imishyikirano Amerika na Irani bahujwemo na Algeria, basinya amasezerano mu murwa mukuru wayo Alger kuri 19 y'ukwa mbere 1981. Ingwate zatashye bukeye bwaho. Muri ayo masezerano Amerika nayo yemeye kurekura no gusubiza Irani amadorari miliyari 8.5 yari yarafatiriye kuva ambasade yayo y'i Teherani itewe. Shuti zacu ikigana Amerika nacyo umunsi nagihumurije mbashimiye ko mwagiteza amatwi mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti bakunze mwari kumwe natwe muri kino gitondo aniho twaye turabangirira igice ca mbere c'amakuru yacu yuno munsi kuri micro mwari kumwe na Diane Ninina Hazwe Nadia Taha niwe yari muhinga bw'ivyuma twemire rero tubikibanuye tubifuriza kubandanya mugira umunsi mwiza mwanyu mu byanyu